Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu. Siyaliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphulike lapha ke siphethe kumcimbi ke wokubana ke uJunior Khanya umfana omdala ke oy former player pha uqela kule Kaizer Chiefs umfana omdala lapha ke baphulaphula uthema kaphendule ke abantu xa bebembuza njani ukubana ingabe uva njani njengoba ke iKaizer Chiefs ngambizi ke xa kuzodlala legend zayo uthi kumfana omdala xa ephendula uthi la nto ayimwarishina kancinci ngoba okokuqala nje ubhizi kakhulu andiyasibini ndawo kunayo iteam edla ngombiza kokudlala pha iCelebrate Games uthi umfana omdala uyabizwa abafana abe hip hop bambiza bampika and uthi yabulela kubo kakhulu ngokuba ngokombongo ngokumpika njalo azokubancedisa futhi uthi busy kakhulu ngoba kwelinye icala uzokwenza ireality show yakhe kwelinye icala umfana omdala ke ubusy podcast yakhe azothi ke abe uyayenza ngoku uthi umfana omdala ngalomazwi ke uthi ke ubusy kakhulu uthi bengeva xa kuthiwa ke ungumuntu ohleli nje uthi bengakhathazi xa ingapikwa ngapha kuyiKaizer Chiefs njenge legend umfana omdala uJunior Khanya ke lawo esitsho ke sithi futhi ke okokugqibela ubonga kakhulu phaa uBrakeza Mutaonga kunye noBobby Mutaonga ngokumnikeza ithuba lokubana naye abe yinxalenye yeKaizer Chiefs abe yinxalenye yetimu enkulu bamnika ithuba lokubana ke azibonakalise aziwe ngabantu umfana omdala uthi ke ubambe ngazibini ke kubo kona kona ke uthakhonta emkhathazanga ungaphikwa phaa njengelegend ke yeqela leKaizer Chiefs nizakhumbula ukubana ke iKaizer Chiefs ayiqala namhlanje ke ungampiki okokoko ilegend zidlala umfana omdala kabizwa nezakho umuntu okubani legends eKaizer Chiefs ziyadlala namhlanje pha ngo-12 apha emini siqobisana nelegend ke zeBloemfontein Celtics alikho ke pha igama lakhe abaninzi bathi ke uJunior Khanya kayo legend eKaizer Chiefs walinika ithuba wazalibhebhethisa ngomoya walibala ukwenza ke intando yakhe yaend up eKaizer Chiefs imkhupha abaninzi bathi ke uJunior Khanya qhoqe efumene ithuba pha kumsebenzi wakhe eKaizer Chiefs kuyithuka njalo uyijeka njalo bathi ke bavuya kakhulu ke xa athe akabizwa njenge legend ke yeqela leKaizer Chiefs zimvoko ezo ke baphulaphula zabathandi labaxhasi bebhola elikhulu ke pha kwiinkundla zokuxhomana xa bebehlomi lamalunga ke nemeko ke kaJunior Khanya nani ke baphulaphula ngake lingena nitshone into yokubana ke niva njani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.